mwami uramurikira yomwa magaiti na jawe mwami wewe mbere umucho nurenganya ukora kujavu urumunyarukundo nurenganya ukora kujavu urumunyarukundo ugira neza amukora neza urigitangaza Uri neturuye Mwami nako wanaye Isi yose Na indi manirio Na indi manirio Na Nzohora 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 Ushima Urukundo kwawe mwami niko nzakwiratira Nakumwa bigishwa bigishe bakakumvira Ehe ndafukamye kuko inzi neza kubaho Inyuma y'urupfu n'imbabazi zizobaho Ndabivuze kukuri umukiza Niyo ngwayomba hafu kanyiza Niwe wakode yanje kandi bisanzwe Imana yanje wanje Nzama nzamuku Uma singesho nzamuku Nzama nzamuku Nijambo nzamuku Nzama nzamuku Mukuririmba nzamuku Zamuku. I wanna be in your office, my God. Thank you, Lord. My God.
Nzohora, Nzohora.
Tanga. Yeah. I call Ngami Ngabire yawe.